Nguvu kulala jasho yako bwana. Chai ushapewa hapo pelekwa huko. Bwana kwenye makamato na kwanza ni mama.
Thank you. Thank you.